mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Tatishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda saa 10 gushika saa 11. Muri kumwe na Oriane Tangishaka uno munsi tuganira ku magara y'abantu. Bega aho muherereye iyo umuntu arwaye indwara y'intandara afatwa gute mu kibano canke mu muryango mu kiganiro muri sanga mukanya tugiye kuganira rero byinshi kuri indwara bita epilepsy benshi bakunze kuvuga ko iva ku bintazi mbega byo bari byo mbega iva kuki ivugwa gute kaze mubaze ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe address yacu ya Facebook aho mushobora gushikiriza ama numero yanyu tukabahamagara ni radio yacu VOA kuri Facebook ikaze neza
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko muvyumvise ni kakaririmbo katwibutsa ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi uno musi ni umunsi wa gatatu tuganira tugashimika cyane cyane ku magara y'abantu igenekerezo rya 12 Ruhuhuma uko mwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara y'intandara iyo bita epilepsy mu mihingo imwe y'isi n'u Burundi burimo n'u Rwanda iyo umuntu afashwe niyo ndwara baca bamujana kwa barurumenyi canke mu masengesho ariko kenshi ntibitaho ibijanye no kwa muganga abagwaye intandara barababazwa cyane nuko bakumirwa mu kibano cyane cyane aho kubafasha abaca babahunga ugasanga barabakumiriye ni mu gihe ishiramu muzamakungu gitaho amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ibice birenga 70% by'abagwayi bivuza iyo ndwara bakira ariko kandi ibice bishika kuri 80% by'abagwayi iyo ndwara bataja kwa muganga Nivyo rero tugiye kwihweza uno munsi mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi aho tugiye kutwizeye kuza kuganira na muganga Sylvestre Sakubu hamwe numwe mu bavyeyi bafise umwana afise ico kibazo aduhe intahe y'ukuntu kumbure bariko baragerageza kuvyitaho kwitaho iyo ngwara kwitaho uwo mwana afise iyo ngwara rero nkuko bisanzwe tubibutse yuko mushora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro muri sanga ku rubuga rwacu rwa Facebook murashobora gushikiriza nimero zanyu nkuko bisanzwe kugira mushobore guterera ibibazo canke ivyumviro rero reka kumbure duhere kuri Dr. Sakubu abatumire bacu ari mu gihugu hagati twizere ko agatelefone kaza kudukundira akadufasha gutahura byinshi bijanye n'iyi ngwara twabwiye kandi yuko turi kumwe n'umuvyeyi yitwa Ndayishimiye Esperance abari muri zone Ruziba mu Burundi muri commune Kanyosha afise umwana agwaye iyo ngwara nawe nyenaraza kudufasha byinshi by'iyo ngwara muganga kaze neza Dr. Sakubu mu kiganiro muri sanga
murakoze utebanye
ego urakoze cyane namwe gufata akanya kuko tuganiriza twumva muri mu bikorwa hagati mu gihugu mpindukire madame Ndayishimiye Esperance ngahi Bujumbura mu Burundi ikaze neza namwe mu kiganiro muri sanga madame Esperance namwe muratwumva
ndabumva ndabateza yo
kaze neza mu kiganiro
urakoze ku mikrofone
Hama muganga tubanje kwiheza byinshi byerekeye iyi ngwara urugero rw'iyi ngwara rumeze gute mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane twoba dufise ibitigiri muri iki gihe cyane muri imyaka ya vuba uko byifashe mu gihugu
Nakoze kumisha muri kubaga
Allo muganga turi kumwe
Igiri
Ego
Ara nabda yuko fitigiri yezina dufata igitigiri dufatiye rwaza mu mavuriro mugabo nta ushakashatsi birakorwa mu gihugu cyose umuntu amenye
nyine byifashe
Oya ego
twavuga ko yoba yari yongereye mu minsi ya vuba canke irikiragenda ituzwa igabanuka ubigereranije bimeze gute
kuvuga
Allo docteur subiramo ntitwumvise neza
kuva tanguri mu gaha tanguri mu gambi no kuvuza abana ku buntu nuko ababyeyi bakira ku bitaro birumvikana neza yuko kwa ingwara ifatira mu miti soza benge mu mutwe ku bana bakiri bakabashyirwa ngo butarakomera umuntu yo kwibaga neza yuko iyo ngwara yongera agabanuka mugabo umuntu aravye mu bindi bice naho cyane cyane ariho ikigo rwa bice bikibitera baboroya ingurube
bimwe mu byo bavyari bimenyetso by'ingwara ku muvyeyi ku mwana nako ku mwana w'umuvyeyi turi kumwe madame Esperance ndayishimiye madame mwebwe turiko turavuga kuri ibyo bimenyetso byatanguye gute ku mwana wanyu uducira ku mayange intahe y'ingwara mwisanze mufise mu muryango byatanguye gute bimeze gute
murakoze cyane umwana yaramaze imyaka igera kuri 4 ameze neza ama musumwe nayo nagiye ku isoko ama ntashe ama nza numva umwana bamutwaye kwa muganga ama bamutwaye kwa muganga yafashwe atari hondi mu nyuma kwa muganga baramuteye nyagashimwe kamusinziriza arakira ama mu nyuma arongera arafatwa ndamubona afatwa aryamye asinziriye nsanga mu matera urute amate menshi yokudura nk'igikombe akongera akazarata ukuboko atanu mutwe atanu kuguru amunyoma niho naca ndamutira ngo mujana kwa muganga kandi nyene ameze neza izosi nyene risa n'iry'umuntu baba yapfuye ndamujana kwa muganga ari hagashenge bitwa diazepa bakamuteye agaca asinzira asanze gusinzira yikanguye akikangura ameze neza byagumye bimufata igihe kinini ndamutwara ku mavuriro atandukanye bigomba bimufata mu nyuma ndamutwara kwa rojanti barangirira igipimo cyo mu mutwe bashambira ngo rwaye intandara amambara rwaye intandara baca bashira ku muti witwa depakene uwo muti nkawumuha kubera atabushobozi narinse rwo kuzandawugura kubera karagakopo gahe kahera kundwe kawuguhumbi 30 ndateba ndananirwa akazarafatwa kandi kabandanya afatwa n'ubu unya biracamufata na ryari byari byamufashe ubu unya kugeza ubu ndamuha nyene ari utunini bamuha anwa misi yose adasiba nitwarikarafata ariko yadusibye rimwe kabiri ica byongera bikamufata kuna kwega na ushobozi dufite bwo kumuvuza ngo akire kuko tumaze nkaje yamaze kumutwara ku mavuriro menshi atandukanye tubona amenga byaranse gukira numva yuko nizogenda gusa nyine bimufashe atangura guta ukuboko atanu kuguru agashata n'ubwenge kandi iyo bimuvuye ko bimuvuza ko yabaye nk'ikijuju nuko bimeze
mwihangane cyane muvyeyi mwihangane ntivyoroshe none hari ikintu coba kibituma rimwe na rimwe canke biza umwanya wari we wese nta na kimwe mubona kijanye ni kibiva ko hari kibituma kuri mwebwe mubiravye
ari yo nkigiye ashobora gushapura ashavuye rero ashavuye no mu ijoro agiye kuryama akasanga byamufashe iraje sinzi ikintu biva ko cyane kuko cyane abaganga ntibarambwira ikintu bivako naca bambwiye byavuye kuko namubyaye neza nitse numva ikintu byavuye ko nanje ariko gusa nasi aratifise
ego muganga kumburaza kudufasha gutahura kumbure niba ishavu bishobora kuba bifitanye isano ariko mbere yaho reka mbanze nje ku murongo wa telefone ndabona abanywanyi bishu bya Amerika baratangiye guhamagara ari benshi mpere kuritwa Norbert kibazo canke ciyumviro Norbert Kazeneza
eh muraho neza
amahoro
ndi uyoga mu karere ka Rurindo Reka tubanze twihanganisha umubyeyi ni ikibazo gikomeye cyane kurwaza umwana gutyo kurwaza umwana umeze nka gutyo aba ari ibibazo ariko se nkibaza iyo ndwara iravurwa igakira ese na Leta y'u Burundi hari ikintu ifasha abo bantu baba bahuye n'icyo kibazo ese bitabwaho gute imiti ntabwo bayibona ibagoye cyane ese ishobora gukirira igihe kingana iki ndumva ari uko ariko twihanganisha uwo mubyeyi uko bimeze
yego urakoze Norbert turagushimiye reka nakire uwundi mutumire mbere y'uko duha ijambo
abavuga hari abagabo batavuga ikindi cyo
ariko reka twakire umutumire ukurikira mbere y'uko muganga adufasha kunyishu z'ibyo bibazo Samuel Irimaso Samuel amahoro neza urahura komeye ego turashima ikibazo cyangwa icyumviro kuri indwara y'intandaro
mbere na mbere ndabanza kumwihanganisha kandi no kumwita ikazo natwe kazi iyo ndwara cyangwa tuyumva gutyo babasha gusobanukirwa namwe mazi none hagati hari ikibazo nabazaga ese bifatite ubu nanjye rwose nanabyanditse kuri Facebook ntayo ndiyumva gutyo umuntu abashije kuba yayanjwa nawe yamenye cyangwa nimba yanduza cyangwa n'indi muntu ayifatana ni icyorezo ni igisubizo ese ubusobanuyemo
Samuel turaza kugufasha kuronka nimero za Madame Esperance ni cyumviro cyiza cyo kugira ngo ufashanye ufashe mugenzawe mu kibazo arimo ni byiza ndakeka araza gushima cyane turaza kugufasha nimero ziwe mukanya kumbure na Madame araza kuzitanga kubifuza kumufasha nk'uko vyiyumviriye bakoze cyane Samuel ego mpindukire kuri muganga twumva benshi bari kubasa n'abagaruka kuri ingwara nyene nyayo ingene imeze ingene iteye ivugwa gute madame yatugiye ko hari imiti kumbure witwa betadine ushobora kuba uzimvye ariko uboneka ugafasha gato iyi ngwara itangura gute mbega muri make ducire ku mayange ingwara yariyo ingene ifata yanabajije Samuel ati mbega irandukiza Halo muganga muratwumva?
Yego. Isa zari mu cyangwa z'akore ari mu bwongo. Iyo miti isoza byenge iri mu bwongo yatanga umuyaga nkuba. Nwa muyaga nkuba w'ubuzima. Ituma twumva, tubona, twiyumvira kandi umuyaga nkuba mwiza w'ubuzima. Birashika rero yuko umuyaga nkuba utari mwiza bitari mwiza abazimyaga nkuba usanzwe bashobora kuba bitari mwiza turira naho rero mvuga yuko iyo miti isoza bwenge itanga umuvuzo yitatanze yarangwa myiza naho rero haca intandaro.
Umubyeyi yavuze ati hari igihe umwana ashavura ameye agiye kuryama ugasanga biratumye biba ishavu canke guhungabana mu mutwe gato bitewe n'iryo shavu byo biva ku kuntu bica bibituma biba nko mu ijoro
cyane go bikunda gushika mu ijoro kubona mu ijoro kenshi kenshi mu ijoro umwana araryama cyane abana kenshi ubona ko bakunda kuba bajyana ibihimba byinshi biba bitariko birakora umuntu ntaba yumva abona umuyagankuba nicyo gihimba rero mu miti isoza bwenge hatameze ko neza umuyagankuba ica wisereba kuko iyo bindi bihimba biba bimeze neza usanga bitariko birakora mbere ako kantu rero aho abantu batari hameze neza akaba ariko gaca kiserura kidaruha mbere kakafite akadomeka n'ibindi bihimba ishavura rero birashasigurika neza kuko iyo umuntu ashavuye muri ya miti birumvikana yuko uyu muyagankuba nyine w'ubuzima utabumeze neza cyane cyane kuba w'abana bagifite ubwonko butarakomera imiti isoza bwenge yabo ikaba irakomera birategereka neza rero yuko kongereza ibiza igishavu ikintu kiza kongereza cyane cyane ku bana ku bakuze umuntu ashaka kwihangana bamaze gukomantara imiti isoza bwenge kumenye ngatanga yagankuba mwiza gushaka kwihangana ibintu. Imiti ntiyakomera ubwonko ntiba burakomera birumvikane neza yuko uyu muyagankuba uyava ya miti isoza bwenge itanga umuyagankuba utari mwiza ugahamya. Imiti nayo imiti umuntu atanga niyo kuza kuvuza yuko wa muyagankuba udomeka kugira ngo ya miti isoza bwenge ibane ikora neza hanyuma igikure mbere igikore igikomantare itagishobora guhungabanywa izane umuyagankuba mwiza irapfupfa iratuma rero kujya umuntu nk'igitebo kikiri gitoya agishingira igiti kugira ngo kijye gikore gikomere mbere hagiye rero kiyamaze gukomera uraza gukuraho cya kitiba kimwe bagishingiye ko cyamaze gukomandara iki gisa n'ibi gikora kugira ngo amiti isoza bwenge izane umuyagankuba w'ubuzima gatuma umuntu ahungabana kandi nk'uko kubana abana bakuvuye akandi kose gatuma agira umucara kandi kuko kiba igice cy'umubiri gituma cyanwa neza kibwongo ikimenyetso cyose kiza gishyira ku icyo gihimba gituma ubushuhe bw'umuntu buguma ari bumwe ubushuhe bw'imirongo itatu n'itatu n'imirongo biratuma rero uba muyagankuba ucutu.
Ego kugabanya ibintu bishobora gutuma umwana agira umucanwa. Turavuze cyane muganga ku bijanye n'uwo mwana, mbega iyi ndwara yo bifata bose abakuze n'abana, co kimwe wavuze ko umuntu akuze kumbure ibintu by'ishavura ashobora kubyihanganira bigatuma intandaro zitaza kenshi, ariko nawe nyine umuntu akuze arafatwa n'intandara mu buryo busanzwe nk'uko umuntu w'umwana ashobora kuyirwara.
Ego birashobora gushika abantu bakuze ikintu cyose kiza ubwonko gifatiye muri ya miti isoza bwenge ari ikintu ari ikibyimba kizaho cyangwa ari indwara ari marariya mu bwonko cyangwa ari miti isoza bwenge arwara bizotuma ya miti isoza bwenge izongera umuyagankuba ukavamo ntandaro. arahari nifatiye mu bwongo.
Muganga ndumva telefone Eric iratugora gato, twifuza kumenya byinshi cyane gose kuvyo uri kuravuga kuko birahambaye. Reka kumbure ndabasaba mu buhinga bw'ivyuma bakure ko telefone bongere bayigarure, kumbure umurongo uraza gucamwo neza kurusha. Ego ariko ndumva byinshi mu byo wagerageje kudusigurira, kumbure n'abanywanyi batahuye yuko n'abakuze nkuko bivuze barashobora kwigwara nkuko abana bashobora kwigwara. Nitwabagarura ku murongo, kumbure turababaza bimwe mu bikogwa byoba bifasha abavyeyi nka leta, nkuko Norbert yabibajije leta yo bifise umugambi wo gufasha abavyeyi kugira ngo bashobore kwifashisha mu buryo bw'imiti n'ibindi. Murakoze. Reka mpindukire kumbure kuri Madame Ndayishimiye Esperance. Mwumvise inyisho za muganga, aravuze nivyo koko ivyo mwakeka ko ishavurisha ko ari bituma nkuko mwabibonye yake kujya amashavuye mu mutwe yabasa nka wahungabanye gato birabituma, no kuvuga ko umwana byo bavyiza agabanyije gushavura byo fasha. Hama wavuze n'imiti mukoresha irazimvye kandi urumva ko nka $30,000 mugiye murabikenera buri ndwi canke buri munsi uwo ari we wese, ndumva ko byo haba bigera ahantu bikamuremera. Kumbure mbere yuko tubandanya Madame Ndayishimiye, mwotanga telefone zanyu kuba baba bakumvise nka Samuel n'abandi bifuza kubafasha babafashe bo batora gute?
Ndashobora gutanga nimero zanje nimba bikunda ko ashobora kuzandika.
Ego shishikara.
Sinzi ko nkuba nyumba ngo bikunde ko zandika.
Ego yoba ari ku murongo, yoba ari ko arumviriza radio canke n'abandi atari Samuel wenyine barakumva.
Nimero 68 niko nyumba.
Ego
68 16:15 amajana 36.
Izo subiremo
za fere ni za whatsapp 68 amajana 6:15 amajana 36.
Ego tugifise ku murongo
WhatsApp
no kuvuga barashaka kukwandikira ubutumwa byoroshe hama mukanavugana. Hama mu kibano tusubira inyuma gato, mu kibano byo babimeze gute? Kumbure iyi ngwara gitangura kwigwara umwana baguhanura gute, bavuga iki, bavyakira gute mu kibano muri kino gihe naho iyi ngwara imaze imyaka myinshi cyane irazwi, ariko mu kibano abantu bafata umuntu gute iyo babonye iyi ngwara ije babihihe nsiguro?
Mu kibano aroma mama tubana umwe uwo mpangiye niwe ashobora kumutwara kwa muganga mugihe n'abandi muhira, ariko abandi ntawo ndamwakira kuko bamwe hari ukuntu bavuga ngo asuze ngo birashobora ngo kubandukira n'abana bamwe bamwe ugasanga bariko baramwinuba bavuga ngo we ngo uragwaye ngo ibinibi nibi. Ego nyene n'opfuye nibimwe
ku ishuri ho baramumenyereye baramwitaho, iyo bibaye ku ishuri bimeze gute?
Ku ishuri nta bwenge azi nko aduye mu wa mbere kabiri byaranze kwinjira mwigisha wiwe naramubwiye ikibazo afise ubonye nta namukubita nakora agakosa namukubita nye naramubembereza. Nuko bimeze. Hari igihe yatora nk'ibyo ndakabirya canke hari igihe agenda akigenza imbere kanka kuhapfa imbere y'abandi bana ameze nyine nk'umuntu umenga ari kronike mu mutwe.
Birashika kumbure ubwenge bukagaruka mukaganira avuga gute, yiyumva gute iyo muganiriye?
Turaganira neza nyine tukavugana tugatwenga nyine n'ibinini byaheze akanyuza ko byaheze mugabo nyine ndabona ko menga ntameze neza kubera niyo ariko ararya ajya nk'umuntu menga nakubita ubwenge kuko mu kurya ajya asahuranwa ntajya nk'uwo nk'abandi bantu.
go tubandanye tubihanganisha
ni yavuye kwa muganga niyo bamuvuye kwa muganga tukiza bimuvuye ko umuhaye injya zoziye nk'isorori ntashaka wundi muntu azijyako no kwameze je numvise ngo abandi bana basaba bakurikirana abaganga bakurikirana ariko je nta bushobozi mfite bwo kurondera muganga mukurikirana
ego kumbure muganga twobaza niba kumbure ko asanzwe yakurikiranira hafi y'ingwara muganga bambye ko twashobora kukubona ku murongo urakoze kwihangana twabajije duti mbega mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hoba hariho umugambi wo gufasha ababyeyi imiryango yo bifise abana bameze gutya ubufasha bwo babuhari kumbure madame Esperance yo kwitura haba ari komiti haba ari kubavyeyi bahura bakaganira byo babihari uwo mufashisha kuronka
murakoze kumpa icyo kibazo ndategera cyane rwose ibyerekeye bijyanye n'iyo ngwara ngene abana bafatwa cyangwa ngene abantu bafatwa mu kibano ibyo ni kutafata neza abantu bagwaye izo ngwara biva kenshi kutamenya kutamenya abantu bakabifata ko ari bifukuni ari binaka ari amadayimoni amuteye mbere ugasanga iyo ngwara ari indwara yo mu nsinzo z'abantu ashaka kuyigerera mu cyo kimwe azaziza indwara z'abagwaye mu mutwe ugasanga rero batangiye kunabonye izo ndwara zo mu mutwe ni indwara zisanzwe ziravurwa zigakira mugabo iyo kwereka utamenya abantu barashobora kubifata ukundi bakabiha isiguro atariyo bakabyituma agena atariyo bakabaza gupfa yuko umwana wasuze ngo aca yandikirwa ibyo ndabifata cyo kimwe ni kutamenya ugasanga bakabari ni ubumuntu mbere ugasanga bimwe bita cyane cyane bati ni umuntu yapfuye umukeno hakumuba hafi hakumwegera cyangwa ngo umuntu asabe impanuro kuba bitwa abaganga babizi babihabwa n'abatari bo kugira ngo bababohereyo bamaze kuba mu mutwe rero ugasanga ibyo bakubwiye kubera kwihebura ugiye kwisura nabo kwituye kukubera ukubabara akababaro uwo ari we wese agomba kukubwira ibi ukabucukura n'icyo ureka ukabucukura n'icyo ureka mu ndwara zitandukira na gatoya yandukira zumugera igirisi cyangwa bakiteri sibyo byo kwandika ibyandika na gatoya kandi iravurwa cyane cyane iravurwa cyane cyane ku bana iravurwa igakira mbere burundu cyane cyane ku bana uko bari bari barakora ku bwonko bwabo bukomera umuntu yaronse abaganga hakiri kare atarasigikara n'indwara bagwa umuntu avura neza agakira
no kuvuga arashobora kugira icyizere yuko bishobora kuzohera burundu kuko hariho benshi kumbure no mu kibano twumvise bayigwaye kandi bakize bitasuye kugaruka bumva arafise icyizere
ego cyane rwose nibyo by'imiti ni wa mubyeyi yavuga yuko hari umuti ugiye witwa depakine babashyira mu shirako umuntu hari imiti myinshi n'ubwoko bwinshi kuko umuntu ashaka kumuha uyu muti ku imiti nsoza abenge y'umwana cyangwa uwundi mwana ntibifate umuntu muganga arafite nyine amuhindurira gushika neza abazotera agashyira ku mubyeyi ku muti bijyanye n'iyo miti nsoza abenge ku muti utuma no kuri iyo miti nsoza abenge y'umwana cyangwa uwundi wese ayirwaye itanga umuyaga nkuba mwiza udatuma umuntu ubwenge kuko navuze yuko kurya umunyana nk'uje ari mubi uturirinda no mu bwonko niko bigenda umwana nk'umujemo ni kuri umwana atubwenge yateye ubwenge mbere hari n'abana bamaze kumenya kuvuga cyangwa gutambuka ugasanga yasubiye inyuma kuko hari ibintu byinshi bifudika kuba amanyana nk'atari byafudika ndagasubira rero gushobora kumwigisha gushobora kumenya kuvuga kumwe no gutambuka aragira mahoro agira neza kiza rero no gukinga no gukinga ni byiza yuko yo kwamana iyo miti nakama imiti kugira ngo wa muyaga nzuba mubi ntigiriza kurumva yuje udurunona urafuta igifuta kugira nyine nyara kuba nyine usanze utuzi ko uturi ibintu bimaze gusha ntibigaruka no kubisubiriza ni byiza rero ku muntu cyane cyane ukiremwa muntu no kumurusha kumukingira hakiri kare
ego hama
soza neza kwa mitanga muri abantu bamwe
turafise ku murongo wa telefone witwa Laurent. Laurent ihangane gato muganga twavuze ku bijanye na leta hoba hari uburyo bwo gufasha imiti ababyeyi canke ntituragira kuri urugo rugero rwo gufashisha imiti imiryango muganga turi kumwe. Alo muganga sakubu muratwumva reka ntacu kumbure turamugaruka ko muganga
baratanga imiti imiti kuri bagiye bafite amakarata ya mituweli yo gufashisha ubwo rugero gusa abantu bakaza kugura imiti bakagura imiti ku rugero basanzwe bafise nka bimwe bita amasosiyete y'assurance ubwo rumva bidafite amasosiyete y'assurance no kuri imiti imiti yose yariyo yose ica mu miti isoza bwenge ndetse niyo y'intandara n'imiti izinze cyane rwose iyo udashyize rero mu masiranse umuntu ayigura yimenya ku mufuko wiwe irazinze iravuna irananiza ababyeyi bamwe bamwe batari bake bakananirwa kurumva irasaba n'ibiri biburi ugasanga umuntu amuvuye imyaka ibiri imyaka itatu imyaka itanu kugira ngo ubwonko bukure bukomere nibyo gituma usanga kenshi na kenshi abantu baruha iyo batafite batari mu masosiyete d'assurance no kurinda turazi ko bivuna biremera n'ayahandi ibyo nibyo nzi gushika ubu janye politiki ya leta bijanye n'imiti y'indwara y'intandara.
Murakoze cyane kuri ayo makuru, murakoze muganga. Reka rero mpindukire kuri Laurent. Laurent munywanyi w'icyo cy'u Amerika ku murongo wa telefone, uraho neza.
Rero mu gihugu cy'u Amerika.
Amahoro.
Amahoro n'amahoro turashima.
Uherereye ga
Laurent? Uherereye mu Burundi, mu ntara ya Burundi, mu Mugamba ariko neza neza nagiye kuza akazi ngo kantu bitwe mu nyinga kumukoni. Ndabona cyane ko anza kubashimira cyane kuko no kanya mu mpaye kabisa. Hanyuma kubanza kwibariza umufasto ni ndetse uwo mwana yoba yatutse agwaye iyo ndwara kamwe yoba yamufashe amaze gukura. Mbega hoho iyo ndwara mukufata atatanguye gute ndashaka ambiye ko zatanguye hama cengaruka kuri muganga nawe ndamubaza ati mbese mbega iyo ndwara hoho iyo bivuga gakira
ye muganga icyo yacishuye ati irashobora gukira burundu neza na neza
eh ama nawe nyine atangira mbwire ikiritera uko bigenda twe kugumatuma mu kibano ngo ngo gusubiye ngo yandura sinzi ko bari byo cyangwa ko bari amajambo y'abantu
oya navyo nyene ngo sivyo muganga naho ga telefone ka mika tugora yavuze ko bintu bijanye n'ivyo atari byo na gatonya ni ngwara iva ku muyaga nkuba wo mu mutwe ntiyandukira na gato
kuko rero ndakunda kubona abantu bayigwaye nk'uyu mwanya aramufata ukabona ari kubisa hasi iyindi mwanya akongera akaba agatora mitende umva n'ibintu byigubuliza rero mu cyamake
ego muganga araza kubandanya tubwira byinshi ariko kubijanye no kwandukira oya ati ntiyandukira akumbura araza kutubwira niba ari ibintu biva mu miryango navyo nyene ico kibazo ntituragishika ko naco nyene ngira ngo cofasha ego urakoze Laurent
menyamakuru rero atumite badashara kukwibariza kerekeranye n'ibiradio yacu ya Amerika mbe ibiganiro byose biracaba nk'uko byahora bibaje ntabwo cyumva byose n'ibiganiro cyo gatatu n'acyo ntikurikira cyamuntu wese ashyira igitumviro cyiwe ndi gutasha n'abagenzi
ibiganiro biracabandanya nibyo cyane nibyo koko no ku munsi wa gatandatu ikiganiro kirabandanya ico gutasha turafise ikindi kiganiro cyo gushakisha abavyeyi imiryango giteramishwa na mugenzi wanje Venus Nshimirimana ariko ibiganiro birabandanye ku ishwe rya Amerika nubwo hari ikibazo cha FM mu gihugu cy'u Burundi ku murongo wa mugufi shortwave murashaka kutwumva ku murongo wa 19, 22, 41 ego murakoze cyane ego muganga ngarutse kuri mwebwe Laurent arabaje ibazo byiza yavuze ati mbega iyi ngwara yashatse kumenya ibijanye n'ingene ifata ariko byinshi wari wamaze kuvyishura dusubire kuri ico kibazo cerekeye mbega yo biva mu miryango yo biva ihanahana imiryango kuyindi kuri uko kubura umuyaga nkuba mu mutwe byo bari kimwe mu bishobora kuyituma mu muntu
oya mushikubu ntawo bako bifatira ku miryango ko bari ko bihanahana bihafite ku miryango iyo sivyo na gatoya mu bicebi to cyane gose umuntu ashaka kuva yuko mbere ndee no kungwara nka zose harimo utuntu dufatira ku miryango bijya byita amajeni ubwo abona ukuri ntawo ushaka kuva yuko ngo kuko navuze yuko bivana n'ibintu n'ibwongo bw'umwana muri ya mitima ishobora kumererwa neza cyane cyane yajya akivuka umuntu ara ubwongo umuntu ashaka kuvuga yavuga ati yavutse yarushe muri ya yavutse yarushe ni kuba yuko ari ubwongo buba bwarushe urumva ntabwo biba bifite no kukaronda hari mu byo guhanahana birimwo mu bushakashatsi buriho duke duke cyane rwose tuvuga yuko bavuga yuko dufatiye kukaronda kubahanahana kujya bafite ku ndwara y'intandaro ahinga kenshi ntaho bifatiye ntaho bisana ntaho bifatiye kuri ibintu bijyanye no guhanahana karonda kiyo ndwara y'intandaro
Naza kugaruka kuri Madame Esperance Ndayishimiye kubijanye n'ingene vyatanguye yashatse kumenya Laura yashatse kumenya ingene vyatanguye muri uyu mwana ariko muganga haraho bavuga yuko bivana n'ukuntu umwana aba yavutse byo bari kimwe mu bituma iyo ngwara iza kumbure mu bwonko mu mutwe yatifashweho neza ariko aravuka
ana umwana n'umuntu akivuka arashaka no kuvuka neza umwana n'umuntu ni kintu ubwonko tuba burakomera niya kimwe bavutse neza umwana abona ko afatwa n'ibintu byinshi umwana hari indwara z'abana umwana abagihura n'ibintu n'imigira yabapfuye ahantu nuvuga mu isi n'ubwira ataducafu turiyo mugabo aje ku isi agahura n'imigira myinshi kandi nabwo atarakomera imigira nayo ndashaka gushika ku bwongo ibyo byose byerekana yuko ubwongo bw'umwana nk'umwana nyine kurya batarakomera n'ubwongo bashaka gushikirwa mbere ya misozo igashikirwa igazotuma itangumye abantu batari mwiza indwara zizaye mu bwana indwara zize gufatira mu bwongo icyo cyose kijya gifatira mu bwongo bw'umwana izotuma insisozabwenge yiwe itangumye abantu ba mwiza mugabo ibyo ibyo byose iyo bimaze gushika umuntu akitura abaganga hakiri kare ibyo ni ukuri umuntu ashaka kwikinga umwana agakura mu buryo bwongo agakura neza yazogira imisoso z'abwenge umuntu aba mwiza ubuzima
ego madame Ndayishimiye turumvise yuko kumbure ego umwana akiri muto tukiko turagerageza kumva ingene ibintu byo byaratanguye kubashobora kugira baterekana n'inzogerageze kuvyirinda mbega ho bahari ikintu coba caratumye ibiba akiri muto ko bavuze ko byatanguye mwatanguye kubibona afise nk'imyaka 4 byashotse bimufata ubwo nyene ibyo byo kujugumira canke gutukuboko no kuguru canke hari itundi tuntu wagiye urabona akiri muto cane two batwara tumye ikura ikaba iyo ngwara y'intandara
aya ha cyane kuri ntacyo nakemeye nigeze mbona usibye ko umwana yoba yari yacutse atageze akonka amezi make akonka amezi agera kuri kurame hama agacha adasubira konka nta bindi jewe n'ukuri niyumvira cyanjye sinzi ko byabiri mu bibite nta kintu nigeze mbona umwana yarasamagara meza ari umwana byibushe
ego turaza kugaruka ku mugambi
ugeze unyambona aguma yonda nyiratera yonda ntagira ubuzima bwiza
kandi afungura cyane
kandi afungura cyane
ego reka nakirundi munywanyi mbere yuko muganga kumburagira icyo bivuze ko Lucky Ahmed ku murongo wa telefone turi kumwe
yego turi kumwe
amahoro Lucky Ahmed
muraho
turaho turashima namwe
turi mu Rwanda mu majyaruguru y'urwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga nagira ngo mbaze ese indwara y'intandara yaba iterwa n'iki ese ni ibihe bimenyetso biyiranga ese ishobora no kwibasira umuntu mukuru ndabara wenda umuntu w'imyaka 20-25 cyangwa 30 icyo kibazo najya mbaze muganga ese ishobora kuvurwa igihe kingana iki ikaba yakiriye igihe kingana iki
ego kumbure Lucky Ahmed ibibazo byinshi bajije nka byose bavyishuye kumbure urashobora kuja ku murongo wacu wa internet ukacumviriza mu ntango yacu cyangwa ukabandanya ucumviriza muganga kumbure araza kubigaruka ko ingene ifata ingene itangura na byinshi mu byo ubajije reka kumbure tugaruke kuri muganga ku byo Madame Esperance Ndayishimiye yavuze madame yavuze ati umwana yarameze neza kivuka hari abana benshi bavuka bakonka meza ne yonyene ugasanga barakuze barakomeye muganga hari isano y'umwana avuka hataragira abo bita abaprimature canke abatonka bikwiye ibyo hari byo ba ubizi ko bifite isano n'ingwa
kubana bavuka bataragira birumvikana yuko hari ibihinda byinshi bitarakomera kandi hajya abantu bavuga ati umwana akura mu mutwe ko nta gihimba na kimwe iki tubona kitari kidafite isano ubwonko bwacu birumvikana rero yuko igihe umwana avuka atageze hari ibihinda byinshi bitarakomera ubwonko birerekana yuko umuyarankuba wo mu bumiseso bwa bene zose n'utandukanye neza kubyo umupfasoni yavuze kubyo byashikiye umwana amaze kumva yuko indategera yuko afite akababaro kandi birumvikana ibibazo ni byinshi atuma neza yavutse neza akura neza mu mwaka 21 nta bundi byashitse yajya kureba n'irindi somo nta cyiza nta kaburimbo njyenda imaze n'imyaka itari miki imyaka 30 ariko ngino tudafite nk'abantu badufasha abayaya bagira gute cyangwa umukozi ugasanga umuntu agasara agasamara gatoya bagira gutyo ugasanga umwana yarakibutse mukabisha kuciye ikibanga bakabinyegeza umwana yarakibutse ubwonko bwarababaye mabuje yo bimenya cyangwa undi mwana yarasamaye yonyica agacika kamizwe n'ingoma ndabarumva inkovu y'umubwonko ntifudika ejo ukazibona biradutse nkukumva umwana yonka gushika ku mezi ane gusa uzi n'umwana ati ryashyira hamwe ry'amagara y'abantu oyeneza ari ati niyonke n'imivuri y'uburi amezi atandatu ukumva umwana yaronka gushika ku mezi ane ukumva ibiri ararishyetse umuntu no gusesangura ni byiza gusesangura ukuri umuntu ategere ihabaye ibyo byose n'umwana tonse ntamerewe neza kuko mu konka harimo ibintu byinshi harimo amaberebere n'ibyo harimo urukundo urwo rukundo rwo byose bihera muri ya nzu isoza bene akumva ko aryohewe ko amerewe neza bwera atamerewe neza ku mezi ane kumva yashonga mbega ya miti isoza bwenge cyane cyane mu gihimba cyo kuryoherwa yita ama emotion n'amasantima amera gute mbega imiti umuyarankuba mucyo gihimba umuyarankuba utangwa n'icyo gihimba uzomera gute ni byiza sinzi nyine byabaye mbega ni byiza gushishoza kwimba kurondera umuzi kuko kuna vibude na kaburimbo nta wudi cyabaye kuko sana nikinyegezwa mugabo cyatumye umwana amerwa na azana azana agwa
bavuze ikintu gihambaye muganga cerekeye gushishoza no gupima turaza kugaruka mu kanya ingene mupima iyi ngwara mu nyihanganire na Kire Frederic ku murongo wa telefone Frederic kaze neza ura allo Frederic telefone iracitse muganga tugaruke kuri ico nyine uvuze cyo gushishoza mbega iyi ngwara bayipima gute ibikoresho bakoresha nibihe kugira ngo bashishoze nyene bamenye kumbure niba hari ikintu mu bwonko uretse uko kubura umuyaga nkuba hoba hari kindi kintu cyo bakibituma muyipima gute
hari ipimo bashemwo bitamare amerikode bibashemwo mu kumutwe umwana cyangwa umuntu ari wewe iyo elektrode rero iraba nyine umuyaga nkuba w'imiti isoza nyine bikirakora bakabarasi nyine bawarujika bawandika bawakira ku mpapuro bakabibona nyine iri kuragenda agenda hari n'igihe rero umuntu nk'umwana cyangwa umuntu akuze iyo gihe akanura adasinziriye basi nimusha kumusinziriza kugira ngo asinzire ntiwumva ntabona kuri ubone ka gahinda kamwe katasha kubonera igihe adasinziriye ushaka kumusinziriza ka gahinda kamwe kataboneka rero ukadonda kaca kidarura kaca kaboneka ibyo bita mu gifaransa méthode d'activation cyangwa ukamwumvika ko mu maso kuko hajya jisho nibisha by'ubwongo ukamushaka ko nihuzeye ama flash ukamunuka kumuyara ngo bamwe bando mu umuco mwinshi mwinshi kugira ngo na uca mu maso kugira mu bwongo nyama mbere d'activation uko acubona rero mu nyarango ngene ubwongo ngene yamisoza bwenge yajisa ngene kwiyo kuwo muco ukamurungikira ni buryo bwinshi cyane birashaka gushaka ndetse ko kisha ni muntu uzuye mu cyacu maze jaskaner mu mutwe kurabi ko atakibyimba cyo bakiriyo kuko ya mutu tumere turiye mu bwongo mwe mutisaza bwe tuzatutuma aho hantu atanguye agankuba abudomeka n'ibindi bihimba ni buryo bwinshi rero umuntu ashaka gukoresha kugira ngo umwenda apime abone yuko umuyaga nkuba uzanwa n'imitsi isoza bwe n'umwana ashaka umuntu akuze wewe wese nuko ari mwiza cyangwa atari mwiza
ego murakoze cyane muganga kuri izo nsiguro ndabwiwe ko Frederic agarutse ku murongo wa telefone Abdulaziz yihangane gato Abdulhamid ayihangane gato twakire Frederic ku murongo wagarutse amahoro
murabe neza
mahoro
ni Frederic Sarkozy burega nk'ibisanzwe umukunzi w'ijwi rya Amerika none kimwe nagira ngo mbaze umutumirwa ari ukuntu atatumaze impungenge ku bijyanye n'iyo ndwara ari ukuntu tujya tuyitiranya n'amarozi ese ni uwuhe mwihariko wayo kugira ngo umuntu abe atayitiranya n'amarozi kuko usanga kugira ngo umenye neza umekinge shuba ko ariyo biba bigoranye nubwo nagira ngo adusobanure nibuze nk'ibimenyetso nka bibiri bikwereka ko atari amarozi ko tujya tubyitiranya cyane nko mu giturage ugasanga umuntu ntagabashe kubisobanukirwa kandi mu by'ukuri ndabo nk'abavumbuzi cyangwa se abaganga babihuguriwe hari ibyo bazi kuturusha nagira ngo badusobanurire murakoze
Frederic ego hama Abdul Hamid nawe ikibazo cawe cyangwa icyumviro alo Abdul amahoro Abdul
mahoro
urahura komeye uratwumva
yeah.
Abdul uratwumva
ndabumva
ikibazo cyangwa icyumvira alo muganga tugaruke uratwumva Abdul turi ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika ingwara ya yintandara tuko turaganira urafise ikibazo cyangwa icyumviro ndakeka Abdul ari mutundi kumure turamugara ku murongo muganga Frederic abazije kibazo cerekeye ukutamenya niba ingwara baramarozi cyangwa ataramarozi mushobora kuba muhura n'iki kibazo kenshi mbega bimwe mu byo bafasha gutandukanya navyo cyangwa ico bokora uko biri kose ico bari kihe batangiye kubona ibintu bisa no guta ubwenge guta kuboko gucira cyangwa kugira ibintu nyine by'ibimenyetso bimeze nk'intandara bomenya gute ko ataramarozi cyangwa ko ari kina kiri
murakoze kw'icyo kibazo ndira yuko umuntu abonye ibimenyetso ku mwana icyo cyose gituma umubyeyi ajya ahungabana yibaza ibibazo atatekanirwa ni byiza kumenyekana kwa muganga muganga aje gupima akabona bashaka kuvuga ati aho mugejeje utubwire ibipimo twabona ko intandara iyo umuntu amenyereye ko amarozi biragoye kumenya ibyo urumva bibera mu kibano mu kibano niba atanga kubwira babonye ibimenyetso ku mwana uyu cyangwa uyu baca batangira kubiha insiguro yeteza ko ari ibi yeteza ko ari amarozi batwigisha umuntu yiga umushakashatsi nta by'umurozi umuntu nyine babipima mbwa ni byiza jewe ngira nti ni byiza umuntu abonye ibimenyetso bitameze neza kuko iyo munyarukana hakiri kare na kare na kare na kare kwa muganga bagapima umuntu agasoma yiyumvira hakwiyumvira yuko ari ibiro cyangwa ibiki yofuma abyumvira mu nyuma mbwa yabanje ku ivuriro rya hafi bamuranye bagasuzuma bakagira bati twebwe hacu tubwira tunanye cyangwa ibyo tubona ukabona kumutwara muri bamwe barumenyi cyangwa babasha kurogora ibyo ntushaka guhanwa
cyangwa basenze kuko hari abavuga bati kumbureka tubaze tumutware kwa pasiteri mbere ko tuja kwa muganga bashobora kumbure kuvuga bati reka tumujaniranye kwa muganga bagende bamusengere kwa muganga ariko bashitse kwa muganga niko ubibona
yego ni yumvire ko imbere y'uko baca kwa rumenyi cyangwa gusengera icyo ari cyo cyose ubanza ni kuri bose bakamunyarukana ku ivuriro rya hafi bakaronka aho handi hose bakahaheza mugabo babanje ubwa mbere na mbere ku mavuriro abegereye
ego ngaruke kuri madame Esperance ndayishimiye madame none iyo bitanguye kuba cyangwa igihe byatangura kuba muganga yatubwiye yuko hariho uburyo bwinshi bwo gupima hari iyo scanner cyangwa uburyo bwo gupima mwaba mwarakoresheje cyangwa mwipfuza kuzokoresha kugira ngo umenye neza imvo n'imvano cyangwa icyo ufasha kugira ngo umwana akire kumbure navyo nyine nk'uko yabivuze bishobora kuba bizimbye ariko bimwe mu bipimo mwaba mwagerageje ibyo bari bihe
igipimo twakoresheje ni kirya gipimo yavuze atari scanner kimwe bamwambika utuntu mu mutwe usanga umenga na gakofero kari ku tuntu mu mutwe nicyo twashoboye gukoresha hama ndamwunganiye kuri icyo kintu avuze cy'ibimenyetso hariho ikikunda kwigaragaza umwana kenshi ukunda gusanga yasobye ibyo byose birakunda kugaragaza ko ari ntandaro
mu ijoro canke ari ku ishuri canke ari mu kibano
umwanya wose bimufatiye birinze bimufata agatakaza ubwenge kenshi aca akunda gusoba cinke akagira amagrambeza ibyo byose kwa muganga barakunda kubikubaza ko byabaye
ego muganga noneho
hama igipimo nakoresheje siyo scanner yavuze kirya kindi yavuze bamwambika utuntu mu mutwe tw'utuntu nyine umenga n'agakofero
muganga nyuma y'imyaka yose iheze yavuze ko yatangiye kumenya yuko ayigwaye indwara ageze ku myaka ine ubu mwana afite imyaka 8 scanner yo bigifashije barashobora kuyigerageza nayo nyine
nyine yuko ni byiza umuganga mukurikirana ashobora kuraba mbega koko imiti imaze kumuha ntacyo iramubwira ako kamaro kuko mu bisanzwe imuhaye imiti neza ifata neza bagira ati umuntu atanga kwinjira no kwihagarika igihe amaze imyaka ibiri atakiri n'imagira n'ahandi ubona yuko imiti umuha atace mu marira agumambi agasura kirize ni byiza gushakashakisha scanner karoneka mbega ubwo nta kintu cyo kimurize kindi nta kabimbe kaba kariyo urumva kandi nkwa n'imana daga agira adasa amagara meza agumayonda tugira gute mbega nta kindi kintu cyoba kiruhande nacyo babifatanije ibyo rero biva rero ku muganga wo mukurikirana niba ashobora gusuzuma neza agira ati reka dushakashake umushakisha hose bikeneye na scanner yagigwa kuko ubona ubikoramo imiti atakivamo cyangwa atacyateke mu marira mu kurondera mu gushakashakisha ibyo nabyo biba biva ku muganga amukurikirana neza akakurikirana neza ibi nabyo ni ukwimba ni ugushishoza muri byose
ego kumbere
kwara inkandara kongera atakwara n'ikindi kintu
murakoze cyane rwose tuja ku musozo w'ikiganiro tuko turarangiza asigaye minota mike minota ibiri
mama wamumbariza washobora kumumbariza muganga ati ko amaze kumuvuza imyaka hafi ine ari mama wenyine amuvuza ari jenyine ndamuvuza ati nk'ubu bishitse uburyo bukaba bwaraheze bwo kumushitwara muri scanner ati yoca bigenza gute
ego muganga kumurewe cishu
avuze ati ko amuvuza wenyine ati nk'uburyo bwo kumushitwara muri scanner bukaba bwaratabagishije icyo ntushobora gutera ni ubwenge aho no guterereza nubwo atari aterereza ntabwo ntushobora kumuterereza mu bandi yoterereza agati agaterereza inshuti y'abagenzi ntabwo ntushobora kujyamo nkamutekera icyo gipimo kigakogwa
murakoze cyane twumvise yuko hari n'umunywanyi w'ijwi rya Amerika Samuel mu Rwanda nawe nyine yiyemeje kumufasha kumbure abantu barashobora kugira ku gatima k'ubugacumu k'umwe kugira ngo bamufashe azogira iyo scanner yaduhaye na nimero ziwe za telefone atubwira ati ni 68 465 463 ni ukuvuga 68 636 68 465 463 463 yego iyo niyo nimero rero ya madame Ndayishimiye Esperance kugira ngo mushobore kumuronka mumufashe mutera agacumu k'ubumwe kugira ngo ashobore kuja muri iyo scanner arabe ko nta kindi kibazo umwana yoba afise kugira ngo bamuvure iyo ndwara y'intandara. Ndabashimiye mwe mwese mwatereye mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi cerekeye indwara y'intandara cyane cyane docteur Sakubu Silvestre mu gihugu cy'u Burundi na madame Ndayishimiye Esperance yatanze intahe yiwe. Mu buhinga bw'ivyuma nshimire Nadia Taha yafashije kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mugira amagara meza n'umunsi mwiza.